My father told me when I was young, don't play with fire, be careful, son. But we were flames and fell in love. We burned the cities down, down.
Da 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 da